akwenzile emachobeni uShenge ubefuna ukuphinda kwaceza kanti akabhulanga ikhona insizwa kaDuma umthombini ulwandle kaluwelwa liwela zinkonjane kuphela insizwa engesabi ngokwesatshiswa yathi ngeke phambi kwami yimi oshayela loluhlelo inhlekelele engenzeka lapha iyobizwa kimi wayivimba umthombini umthombeni ubekwe esimeni sokuthi akhethe ezintweni ezimbili ezinhlekelele ebezingenzeka eyokuqala inhlekelele ukuthi amiyeke aqhubeke abize amagama abantu mese kuqhubeke udlwambedlu isilo singasakwazi nokuthula inkulumo obekuyinhloso yakhe vele ukuchitha-chitha umcimbi okanye aphuce umbhobho ukuvimba leyo nhlekelele uDuma wakhetha inhlekelele engcono kunengachitha igazi yenze uZulu inhlekisa kwabezizwe ngaloko umthombini ube yiqhawe uNkulunkulu amakhosi ohlanga asakhothama aphila ngokomoya bamvezile bamletha bathi mfana wethu siyanikela ngawe vimba lenhlekelele icala loza kwenza usuyolixelisela kumongameli kwingonyama emakhosini kuNdunankulu wesifundazwe kodwa ukuthinteka ukuthi igazi lingachitheki uyobe ukuvimbile
wawuphinde unika amandla uhulumeni ukumisa inkosi ngokwesigatshana samashumi amabili nambili usection 22 uphinde wenze uphenyo uma kunezinsolo zokungaziphathi kahle kwenkosi ngokwesigatshana samashumi amabili nesithathu section 23 akugcini lapho lo mthetho wawuphinde unike amandla ikhabhinethi lohulumeni wakwaZulu ngokwesigatshana samashumi amabili nesihlanu section 25 ukubiza ngicela ukukusho njengekubhaliwe ngegama lesingisi power of cabinet usamon inkosi okanye isiphakanyiso ukuzoziphendulela ngezinsolo zamathala engabekwa wona lesigatshana esengisishilo section 25 sasinika amandla ikhabhinethi ukukhipha umyalelo wokuthi ungqongqoshe ayibeke amacala inkosi isiphakanyiso uma ngaba ikhabhinethi ikholelwa ukuthi inkosi inecala ezinsoleni ebhekene nazo lo hulumeni engikhuluma ngawo wawuholwa umntwana wakaphindangene inkosi uma ngosuthukuthelisi ongasekho osekhothele manje sekukhona abapenda uhulumeni njenga nohulumeni osefuna ukuphatha amakhosi nokuxambukela ebukhosini umlando njengoba uhlala wenza usuziphendulele ukuthi lokho akulona iqiniso siyafinda futhi siyasho ubungozi ubuzoke ukuthi umthetho ugunyaza ingonyama inkosi umongameli wezwe isekela lakhe ungqongqoshe namasekela somlomo wephalamende nesekela lakhe amalungu esishayamthetho sikazwelonke uNdunankulu wesifundazwe ongqongqoshe bakhe usomlomo wesishayamthetho nesekela lakhe umeya nesekela lakhe usomlomo womkhandlu ikhansela emcimbini kahulumeni umfaka ngaliphi uNdunankulu kaZulu sengiyakubalela lezikhundla engizibalayo ezivunywa umthetho-sisekelo wezwe ezivunywa imithetho ephetheleni lakithi eNingizimu Afrika kuzo zonke izigaba zikahulumeni ziyakuveza ukuthi umongameli wezwe ukhona emthethweni isekela lakhe likhona emthethweni ongqongqoshe bakhe umongameli namasekela abo akhona emthethweni usomlomo wephalamende ukhona emthethweni isekela lakhe likhona emthethweni amalungu esishayamthetho sikazwelonke akhona emthethweni uNdunankulu wesifundazwe ukhona emthethweni ongqongqoshe bakhe bakhona emthethweni usomlomo wesishayamthetho sakwaZulu Natal nazo zonke izishayamthetho zizazifundazwe zikubakhona emthethweni amasekela wabo akhona emthethweni ingonyama ikhona emthethweni amakhosi akhona emthethweni izinduna zikhona emthethweni isikhundla esingekho emthethweni esikaNdunankulu kaZulu iNingizimu Afrika iyizwe elibuswa ngokomthetho lapho sonke kufuneka sihloniphe umthetho ukugxeka uhulumeni manje ngalesikhundla ukudukisa abantu ngenhloso yokuzuzela amaphuzu ashibhile ezipolitiki. Ingozi yosopolitiki yokugqoka imvubu yokuba ngumzulu babe begqugquzela izinhloso zamaqembu abo ezipolitiki. Siyakhuluma ngakho ngalokho. Enye ingozi enkulu ekufuneka sibhekane nayo futhi siyibheke ngqo ingozi enkulu yokuthunaza isihlalo sikaZulu osopolitiki abangosomathuba abagqoka ingubo yokuba ngumZulu osehlula sonke thina maZulu kodwa inhloso kube ukusebenzisa ukuba ngumZulu ukuzuzisa amaqembu abo ezepolitiki laba balala bengamakhansela amaqembu ezepolitiki bavuke sebe uZulu omkhulukazi ngaphezu kwethu sonke bahlanekezele izinto badukise isizwe ngenhloso yokuzuza amaphuzu ashibhile ezepolitiki noma ngaba lokho usithunaza kangakanani isihlalo abakugcizqalaza izinto bazibona ngendlela ehlukile kakhulu ngendlela ezisuke ziyiyo isibonele uma ungazilutho ungafunga uthi isikhundla sikaNdunankulu kaZulu nesilo ziyalingana kuke kudala singethuka uma sebethi umnumzana thula sizwe buthelezi ungumlomo ongathethi manga sebekhohliwe izolo lokhu ukuthi uma kuqokwa usihlalo webhodi ngonyama trust uNdunankulu kaZulu wangaleso sikhathi wayenowakhe umbono isilo sinowaso kodwa isilo okungiyena ngempela umlomo ongathethi manga kwadina sona ukuphakamisa lesikhundla sikaNdunankulu kaZulu silinganiswe lesilo sethu indlela ejulile abopha uNdunankulu kaZulu ngakho kubalulekile ukuhlukanisa umnumzana thula sizwe buthelezi owuNdunankulu kaZulu ngokuqokwa isilo esihloniphayo futhi kakhulu nalowo oyisikhohlakala osebenza njengemeya yaseZululand District Municipality futhi owusopolitiki ofuna ukudlondlobala kwiqembu lakhe lezepolitiki ongenza noma yini ngaphansi komthunzi welanga ukufeza ingakho ekwazi ukugqokisa abasebenzi bakhe baseZululand District Municipality amakepusi amaningi bawashintshashintshaninzi ngenhloso yokufeza izimfuno zakhe zezipolitiki. Ingakho namanje labo sopolitiki asebegqoke ingubo yokuba ngamaZulu bengayikhulumi eyokufaka ipolitiki emcimbini kahulumeni kwakhe uNdunankulu kaZulu. Akwenzile emathobeni uShenge ubefuna ukuphinda kwaceza kanti akabhulanga ikhona insizwa yakaDuma umthombeni ulwandle kaluwelwa yiwela zinkonjane kuphela insizwa engesabi ngokwesatshiswa yathi ngeke phambi kwami yimi oshayela loluhlelo inhlekelele ekenzeka lapha iyobizwa kini wayivima umthombeni umthombeni ubekwe esimeni sokuthi akhethe ezintweni ezimbili ezinhlekelele ebezingenzeka eyokuqala inhlekelele ukuthi amiyeke aqhubeke abize amagama abantu bese kuqhubeke udlwambili isilo singasakwazi nokuthula inkulumo obekuyinhloso yakhe vele ukuchitha-chitha umcimbi okanye aphuce umbhobho ukuvimba leyo nhlekelele uDuma wakhetha inhlekelele engcono kunekachitha igazi yenze uZulu inhlekisa kwabezizwe ngaloko umthombeni ube yiqhawe uNkulunkulu amakhosi ohlanga asakhothana aphila ngokomoya bamvezile bamletha bathi mfana wethu siyanikela ngawe vimba lenhlekelele icala loza kwenza usuyoliqhelisela kumongameli kwingonyama emakhosini kuNdunankulu wesifundazwe kodwa ukuthinteka ukuthi igazi lingachitheki uyobe ukuvimbile kulolu suku lwanamhlanje siyafisa ukumemezela sazise isizwe ukuthi iANC isakholelwa unqobo omgomo yokugqugquzela ukuthula nobumbano ingakho sibhalele umongameli weIFP umnumzana vele inkosi hlabisi simnxusa ukuthi asibe nomhlangano phakathi kwabaholi beANC kanye nabaholi beIFP sibhalele futhi nomongameli weANC baba ohloniphekileyo uSiboniso lamaphosa simazisa ukuthi sithathe lesinyathelo sokuthi xhumane nosomfu inhloso yethu ukuba sibe nezinhlelo ezizosebenza ndawonye ukugqugquzela ukuthula kusifundazwe sakithi KwaZulu-Natal ngoba isitha somuntu omnyama yisona esijabulayo uma unengxabano phakathi kwabodlala okunye okubalulekile ukuthi umongameli baba uRamaphosa nguyena owasebenza kakhulu ehlangana nesilo umdlokombane kanye nomadiba ukudala ukuthula imisebenzi kamatamela yenza izithelo zokhetho lwango-1994 siyasho la ukuthi uDuma umthombeni obebekwe engcindezini esesichazile ukuthi akavimbi indlekelele usexolisile kwisilo umongameli emakhosini umbuzo omkhulu uthi sifike kanjani lapha uyaselapha ezinhliziyweni ukuthola imiyalezo emukela isenzo sika sihlalo umthombini sokuthi axolise esidlangalaleni neminye yezingqulabuchopho zamasiko izifundiswa zakithi ezokushayela izandla ukungenelela kukamthombini evimba inhlekelele ecishe yenzeka abachesi ngivumeleni ngiveze omunye womiyalezo engiwuthole kwenye yengqulabuchopho nesazi samasiko esiphinde sibe umelapho wendabuko nesifundiswa lapho sithe ngibonga lento eyenziwe usibali wami umthombeni disciplining uthula sizwe today inembolo yakhe anginayo ngabe ngiyamshayela ngimbonge ngobuqhawe bokuhlwitha umbhobho usichwensi esifaka okungahlangene nomhlangano ukudlulisele kuye umyalezo singholi bukakhongolosa sihlanganile sacubungula indlela umcimbi wesilo uDinizulu uqhubeke ngayo siyabonga kakhulu kwisilo samabandla indlulamthi yamakhosi ukuthi sisinikeze ithuba nohulumeni lokuthi sisebenzisane ukuze lo mcimbi omkhulu kangaka ube yimpumelelo Sibonga umongameli uRamaphosa obeleku ecathulisa uhulumeni wesifundazwe. Sesimazisile umongameli ngomsombuluko sithathe isinqumo sokuthi sizohamba siye kwindlulamthi yamakhosi. Siyoshoneza siyophephetha ngokwenzekile. Sifisa ukugcizelela ukuthi uDuma siyaqonda ukuthi njengomphathi wohlelo kwakufanele enze okusemandleni akhe ukulungisa ubudlobongela. bukaNdunankulu owavele waphenduka usopolitiki wajika umcimbi wesizwe wawenza umbuthano irali wenhlangano yepolitiki wakhuluma izinto zepolitiki naku esifusa ukugcizelela ushenge uthula sizwe wayengekho uhlwini njenge sesimchazela ukuthi isikhundla sakhe awukho umthetho osivumayo uhulumeni hayi namuhla uhulumeni wentandweni Kubo bonke ohulumeni abake bakhona ngisho nohulumeni waholwa umntwana kaBhindangene uQoqo awukazi ube naso lesikhulu wayengenalo ilingo lokwethula inkulumo ngoba isilo sethulwa yinyosi ungudelela isihlalo sobukhosi ukuhlasela abanye abaholi bepolitiki usebenzisa umcimbi wesilo nesizwe uDuma ube nephutha lokuqondisa izigwegwe sesigane phambi kwabantu abadala yiloku esixoliselayo kumongameli uRamaphosa uNdunankulu umama uNomsa Dube Ncube kwisilo samabandla uNomthebe wethu kanye nawo wonke amakhosi nezinduna nabo bonke abantu ababekhona noZulu wonke sesikhulumile nosihlalo wendlu yamakhosi KwaZulu-Natal ubaba uShinga ukuthi basithwale siye koshweleza ongangezwe lakhe isilo samabandla ngokuthi umthombeni afake uswazi phambi kwesilo umongameli wezwe uNdunankulu wesifundazwe namakhosi. Siyasho futhi ukuthi ukusatshiswa kwezifundiswa nabahlazi abazimele izinduna akulungile. Kobe asibenzi ubulungiswa uma singalukhuzi ukusatshiswa kwezifundiswa abahlazi abazimele. Sithi bonke abantu abahloniphe imibono noma asizwani nayo, ikakhulukazi imibono ekwisisekelo solwazi olujulile noluyiqiniso. Baningi abafunayo ukuveza ulaka lwabo ngokuthi into eyenziwe uNdunankulu kaZulu yimbi kangakanani, kodwa bayesaba ukuveza imibono yabo ngenxa yokusabela izimpilo zabo. Ngoba thina asikhohlwa emlandweni, akukaze izinduna zamabutho zibize isithangabi sabezindaba. Kwake kwashiswa isigodi sasembelebeleni, kwashawa uNdunankulu abantwana benkosi. Hlakalo esibi kangaka azikaze kodwa izinduna zamabutho zibize isithangabisa bezindaba. Lokho kwenziwa ukuthi akudlalelwa kumabutho yinoma imuphi umuntu ofuna ukusebenzisa ibutho kwipolitiki akasithandi isizwe. Asizibonge kodwa izinduna zamabutho ngoba zizame ngako konke okusemandleni ukungabhebhezeli udlame. Siyazi bezingaphansi kwenkulu ingcindezi, kodwa ngoba zinokuhlakani nazo ziyayazi iroli yazo, zalile zathi ngeke emlandweni wethu kube yithi esagqugquzela ungazwani nodungadungane ezweni. Sicabanga ukuthi izinduna zamabutho njengamavikela sihlalo ziyaqonda kahle ubungozi bokufakwa kwesihlalo ipolitiki, and siyazethemba ukuthi zizoyikhalimela okanye ziyomkhalimela noma ubani ozama ukuhudulela isihlalo kwipolitiki. Siyaphinda siyakhuluma ngabantu abaphaka impi nabagqugquzeli bayo ukuthi babuyisela isizwe emuva. Singukhongolosi siyaqonda ukuthi ngezikhathi zasemandulo kwakusetshenziswa nezintombi ezazikwazi ukuziphatha ngobuqotho nezinsizwa. Kwakuba nemicimbi lapho izintombi nezinsizwa zazifundiswa khona ukubhekana nanoma yiziphi izinselele. Izinsizwa zazicijwa zilulekwe ukuze zibe ngamadoda aqotho, futhi izinsizwa zikaZulu zazilulekwa ukuze zibe ngamadoda azisa imindeni yawo, ngamadoda ondla abafazi nezingane zawo, ngamadoda ondla abazali bawo, ngamadoda anakekela omakhelwane babo, ngamadoda ahlonipha amakhosi nezinduna nawo wonke umuntu odalwe uNkulunkulu ophila ngaphansi komthunzi welanga, ngamadoda avikela isizwe ezitheni. Izinsizwa zazelulekwa ukuze zibe ngamadoda azigqajayo ngemvelaphi yawo nazazisayo izigodi avela kuzo. Muzakwethu kuyiqiniso ukuthi la madoda engikhuluma ngawo akuselula ukuwathola. Sihlala sisho isilo sithi kungumsebenzi waso ukuvuselela isizwe. Nathi sinechaza elikhulu okufanele silibambe ukusasekela. Uma ngingakwenzi lokhu anginakho ungabaza ukuthi obabamkhulu bangasifutha fulathela isizwe lokhu okungadala amashwa lithi. Siyasho futhi kwisihlalo sobukhosi siyahlonishwa. Sicela lo Ndunankulu kaZulu ahloniphe. Siyafisa ukusho ukuthi umhlolo yesikubone kwaceza isihlalo sobukhosi siyahlonishwa, kodwa sibona umfo kaShenge esilulaza. UShenge ongomunye wosopolitiki abakhuluma ipolitiki begqoke ingubo yokuba ngumZulu ngehlelo sokuhlomulela bona namaqembu abo, hayi ngoba bevikela isihlalo futhi abanendaba noma singathunazeka isihlalo inqobo uma kuzozuza bona namaqembu abo ezipolitiki. Labo sopolitiki abaziwayo bazitika ekucasheni ngokuba ngamaZulu, kodwa ngaphansi kobuZulu babo ukhona amafleki ezinhlangano zabo zezepolitiki. Kuyiqiniso elingephiko ukuthi uShenge ugqugquzele uDlame ngeziqubulo zakhe zokufaka impi. Ngakho ke laba abashayiwe balinyazwa, uShenge unesandla esikhulu, kodwa ke siyazi soze axolise. Sifisa isihlalo okuhlezi iDlame thamakhosi ngokomlando nangokwenkolo siko, isihlalo esiphakathi kwemihlaba emibili. Isihlalo simele uZulu ophilayo namuhla, oyindlalifa zamaqhawe amadela.